You are all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy.
Yeah, look, la, kethu kilanga, langeni jala, okwa magwijo, la kufiki xesha, iyahlatyelwa iminyanya, mamela apha, awunomelana nohlanga, awukwazi walandelalanisa amagama xa ubhala, yiyo le nto watya, yiyo le nto ibhithi ishiya ngespeed like khwanya, ukhupha incwadi okanye iphepha uye kuphambana, ndiza kunika i-free lecture on how to approach isiphaza. Barhayiza ngongakuxeleli kwasekuqaleni kufika ixesha kufunekile uhile iphuma ezingcongolweni nako ephuma ngedada uzayibona itsibi ingada isibinyezi kodwa usavakala ngathi uyafulfatha ezona ngamagama okubhala fumana mahala wobelane nabalandeli bakho I bet you are a fake friend nakumangqini akho I mean ungangumhlobo wenene njani ushishiza ulwimi lulushica amagama wamfimfitha Azange bakufihlela ke uyateketa funa urep ubu hardcore kodwa umlomo uyayekelela yeka manu rapper mnanza kuxelela ndiza kucacisela on this side awuzange ugqibe wakhutshwa ngesirhobo e-backyard ngoku kuyacaca ca ndiza kuphosa ezinye iklasi awunasakhono athi yakho ngamarhoqololo futha ucingi noba ungathina unoba senza ngcono bhenela kwiifoto okanye awuhlala lolo hlobo uzihlaza ngokurephayo ubuphefumi loko awunasekwensi idyovudyovu prangum olowo goldigas mazimkopole ngoba uweke lo mntu uyifumene uyasiqonda phofu uthi uteketa siye xa sepitilizi nene ziyamshiya equipment khona yonke kodwa still usanyinda awuzange uyidalelwe loo nto yamkele ibethelele irepu yeke
no flow no delivery and his voice has not changed since he's been 14 years old he sounds like he hasn't gone through puberty yet even on uncle murder warning me charlemagne made girls cry so who's the donkey of the day like yo he sound like he's behind the fence standing on his tippy toes trying to scream for somebody to hear him like that he's terrible he's trash
what do you dislike about Lil B
he's just whack like he's just not sonically pleasing to my ears like everything like he's just whack when I he's just trash I think Shine is terrible now